Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzi bantu okubingelelayo ndlela efa izulu, ngithi uJesu Kristu iNkosi. Muhle uNkulunkulu wethu, siyambonga kakhulu kakhulu, usigcinile kwaze kwaba usuku lwanamhlanje. Usuku lukabani lolu lwanamhlanje? Sisemkhosini. Hayi-ke uzoziphendulela wena. Yazi ukuthi njengoba ngingaphenduli nje mina, ngitshela iqiniso angazi. Angazi ngoba ngijahile umkhosi ukuthi uphele. Angazi kodwa-ke ngiyazi uNkulunkulu uma esewubuyisa umqondo wami ngizokwazi. Akuyona into enzima kodwa angazi ukuthi umuntu usuku lukabani. Kodwa engikwazi ukuthi sisemkhosini. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu ukusigcina silonde. Sigcinane ukukhuluma ekhaya lezwi kanje ngomgqibelo. Ngomgqibelo. Ngoba ngesonto bengisenquthu izolo ngafaka inkonzo yangesonto yasentabeni ngoba ngangingekho sesinquthu nomama. Ngiyabonga ke ngiyajabula uma ngirekhoda inkonzo ephathi neyinsuku ke kube ngathi ngikhuluma nani ngqo ngiyanibona kanti cha anginiboni. Ngithanda ukumemezela lokhu ukuthi uNkulunkulu uzivakashelile ekhaya lezwi. Kunobaba umfundisi uDlomo abaningi abamazi umfundisi uDlomo ubele emakhabeleni emandlalathi kunebandla asebenze kulo iminyaka eminingi kodwa okuthe esekhulile ngezathu zakheke kwafika la ebone ngasaneliseki ethola iqiniso elingapha ekhaya lezwi wayesesethucela ukuzoba umzalwane. Ube umzalwane-ke wasekhaya lezwi mqolo wasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Abanye bazomkhumbula ukuthi angisakhumbuli kulezi nkonzo ezinkulu esinazo wakuyinini kodwa ke wafika wanikwa ithuba wasibingelela. Inkosi imthathile ngolwesihlanu oludlule ngangidrayiva ngiyombona esibhedlela. Base ngifonela indodakazi yakhe endleleni ukuthi usehambile. Amalungiselelo ke omngcwabo nokho konke asikhomba kulwesihlanu lolu esiya kulona. Ulwesihlanu ngomhlaka 30. Inkonzo izoba ngo-9 ekuseni eHemmensburg endaweni okuthiwa isenseleni. Enseleni, hayi enseleni, inseleni isempangeni. Kodwa lapha kuthiwa isenseleni ngaseHemmensburg mhlambe indawo enkulu uzoyazi Greytown kodwa ke kusenseleni. Umngcwabo uzoqala ngo-9 ekuseni kwese kuyo mathune naseKranskop ngo-9 ekuseni bese kuyo mathune naseKranskop. Ngakho ke bonke abantu bayamenywa, bonke abantu bayacelwa abaseduze ukuthi babe khona sophelezele ubaba umfundisi uDlomo ohambile wahambele enkosini. Bengidlulisa lokho-ke nje-ke siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Jesu Kristu iNkosi. Jesu Kristu iNkosi. Lokho-ke ebengikudlulisa bangcwele sizoba seHemmensburg. Bese kuthi-ke ngomgqibelo ngokuvuma kwenkosi ngizobe ngisemaritzburg nomama ngesonto bese siyabuya sebasekhaya emkhayideni eRichards Bay. Siyamkholwa kuNkulunkulu uzosigcina asilondoloza sibiyele njengoba ehlale enza uJesu Kristu iNkosi. Asidluleke kukho konke lokho bengenzela nje ukuthi abathandayo bangafika khona. Ngisazamile ke ukucela i-GPS i-location ukuthi uma kukhona abathanda ukuya sithole i-location. Ngiyazi mina kodwa sengenzela uma kukhona abathanda ukuya enseleni. Asidluleke sikhulume ngezwi izwi esihamba nalo wasikulo mkhosi u-Exodus 33:15-17 lapho uMose wayekhuluma noNkulunkulu from verse 15 wathi uma ungahambi wena uqobo masikhuphuli lapha ngokuba ke kwaziwa ngani ukuthi ngifumene umusa emehlweni akho mina nabantu bakho na? Akungalokhu yini ukuthi uhamba nathi ukuze sahlukaniswe mina nabantu bakho nabanye abantu abasebusweni bomhlaba? Sikhulumile ke kakhulu ngaleyo ndaba. Siphethe ngumgqibelo sikhuluma ngoJehova ekhuluma noMose ubuso nobuso, Exodus 33 uverse 11. Ngathembisa ukuthi sizoqhubeka lapho ku-Exodus 33 verse 11. Uthi ke Exodus 33, uJehova wakhuluma kuMose ubuso nobuso njengalokhu umuntu ekhuluma nomhlobo wakhe. Wabuyela ekamu kephinceku yakhe uJoshua indodana kaNuni, insizwa ayiphumanga etendeni. Hey, ijulile leli vesi. Ngesikhathi uMose ekhuluma noNkulunkulu ubuso nobuso, uJoshua indodana kaNuni akaphumanga etendeni. Into ejwayele ukwenzeka neyenzeka, mhlawumbe ngiqale ngaleyo eyenzeka laphaya. Ngesikhathi uMose esentabeni Sinayi elande imithetho ebizwe uNkulunkulu izinsuku ezingamashumi amane, wathi mayibuya wabuya abantu sebehlubukile, sebekhonza ithole legolide. Sebecela u-Aaron ukuthi abenzele ithole legolide. Baletha amacici, baletha ubucwebe, baletha yonke into ukuthi abakhandele ithole legolide, ngoba uMose akasabuyi, sebezenzela owabo uNkulunkulu. Ingozi lebazalwane eshaye abazalwane abaningi. Uma umholi webandla, inceku kaNkulunkulu, isebhizi noNkulunkulu endaweni ethize, basale abasele basuke endaweni kaNkulunkulu. USathane usebenza ngamawala uma onikezwe imeseji esathunywe kwenye indawo. Kwesinye isikhathi uma esedlulile emhlabeni, uPawulu uzasho lapha kwizenzo 20 mangaphazami ukuthi usuka kuvesi 28 athi, bheka sengiyamuka kodwa gadani, kuzovuka amadoda phakathi kwena dukisi bandla, kuzongena neyimpisi igqokiso kwezimvu. Yabona umuntu onikezwe imeseji mayisathe gudlu, i-challenge enkulu ebandleni. Amanye amabandla kubangwa ikhundla, ubani oyisekela likabani, ushiye bani, nomunye ozibona kungcono kufanele ngabe kushiwe yena. USathane uhlasela ngamandla uma inceku kaNkulunkulu egcotshiweyo isathunywa uNkulunkulu kwenye indawo, noma nje isemkhulekweni ingatholakali, bese kuba khona bathi take over, noma-ke igula nje, yazi ukuthi igula, bese bekhona bathatha amandla bawathathele kubo, bathathe inqumo. Ingozi enkulu leyo, enkulu ngendlela emangalisayo. Sikugade lokho bazalwane. Uma ingakasho uNkulunkulu ukuthi yenze into ungayenzi. Ngoba uma uyenze uNkulunkulu engashongo, ngiyawusaba umvuzo walapho. Uthi ke uverse 11, uJehova wakhuluma kuMose ubuso nobuso njengalokhu umuntu ekhuluma nomhlobo wakhe. Wabuyele kamu kepha inceku yakhe uJoshua indodana kaNuni, insizwa ayiphumanga etendeni. Hey, abantu balimele ukuphuma etendeni ngesikhathi inceku kaNkulunkulu ikhuluma noNkulunkulu. Ngesikhathi inceku kaNkulunkulu inama-challenges, bayasuka abantu endaweni kaNkulunkulu. Uyabhala la uMose ehola umoya kaNkulunkulu Leviticus chapter 10 verse 7. Ningaphumi emnyango wetende lokuhlangana, funa nife ngokuba amafutho okugcoba kaJehova aphezu kwenu. Benza ke njengezwi likaMose. Ningaphumi etendeni lokuhlangana. UJoshua akaphumanga etendeni lokuhlangana. Noma ngabe umuntu ayemsekele esukile wahamba, uMose loyo waphuma ekhuluma noNkulunkulu, kodwa uJoshua wahlala etendeni lokuhlangana ngaphumanga. Ngoba ukube waphuma wayezofa. Lisho njalo verse 7 ka chapter 10 Leviticus. Ningaphumi emnyango wetende lokuhlangana. ufuna nife ngokuba amafutha okugcoba kaJehova phezu kwenu. Into ezokubulala amafutha kaJehova okugcoba phezu kwakho. Kakho ungagudluki. Ngamafushane nje mntaka baba, uma ususindisiwe, wamukela uJesu, wavuma izono zakho, uma usuhlehlela emuva uzofa. And kungenzeka ufe ungabusavuka. Ngisho ukufa kamoya ka, ngisho ukuphuma umphefumulo. Uzofa amathuba amaningi ekusavuka. Ngoba uveze ithuba lokuthi izitha zikaJehova zimhlambalaze, washo njalo kuDavide. Ungaliveza ithuba. Ungaphumi etendeni lokuhlangana. Ungayishiyi indawo yakho, umshumayeli 10 verse 4. Noma umoya wombusi ukuvukela, ungayishiyi indawo yakho. Ngoba mawuke wagudluka, yazi ukuthini? Wagudluka nje isikhashanyana esincane. Wafika uJesu wakuthola ungekho endaweni yakho, ususele. Awucabanga itekisi esitobhini. Ulinda itekisi. Kade ulindile alifike. Bese udinga ukuyochitha amanzi. Bese uthi sithe nje, ufuna ukuchitha amanzi. Awuvela ulizwe lidlula usachitha amanzi. Awukwazi ukunqamuka. Awukwazi ukuyeka yonke into. Ngami zoyichame phelele, uzoyichame zoba amanzi. Selidlulile itekisi. Asazi noma elilandelayo lisazofika yini. Ungaphumi emnyango wetende lokuhlangana. Funa ufe ngoba amafutha okugcoba kaJehova sekhanda lakho. Yangisabisa le nto bazalwane. Ngenxa yamafutha okugcoba kaJehova sekhanda lakho, uzofa. So inceku kaMose, verse 11, uJoshua indodana kaNuni akaphumanga etendeni. Wahlala wamlinda. Wathi ngizomlinda uMose azabuye, ngeke ngiphume etendeni. Ngoba amafutha okugcoba kaJehova akuye. Lokho kuzokwenza ukuthi enze njani? Afe. Ngoba uyafa umuntu ophuma etendeni lokuhlangana. Amafutha okugcoba kaJehova aphezu kwakhe. Ukuphuma phela etendeni lokuhlangana, bazalwane, ukuhlubuka. Ukumhlubuka uNkulunkulu. Bakwenzile abantwana bakwa-Israyeli. Bamhlubuka uNkulunkulu. Okungukuphuma etendeni lokuhlangana. Uthi Isaiah 63 verse 10. Kepha bahlubuka, badabukisa umoya wakhe ongcwele, waphenduka isitha sabo, walwa nabo. Ungaphumi etendeni lokuhlangana, funa ufe, ngoba amafutha okugcoba kaJehova sekhanda lakho. Lawo mafutha azophenduka isitha sakho uma uphuma. Makwenzekile mntaka babo washelela, kwaphambuka ulimi, wakhuluma izwi okungafanele ulikhulume elilimazayo, phuthuma uxolise kulowo mzalwane. Buyisana naye usesendleleni yokholo. Funa atshele umahluleli. Umahluleli atshele isikhonzi bese uphonswa entilongweni okuyisihogo. Thibi lo mlilo. Ngakho ke ngiyakucela mntaka baba. Ngiyakucela nje ngiyakunxusa mntaka baba. Ungaphumi etendeni lokuhlangana. Mawuzwile ukuthi wenza iphutha sinomphristi omkhulu. Ozwelana nathi, usho njalo maHebheru, olingiwe njengathi kodwa kawelanga esonweni, uJesu Kristu inkosi yethu. Makwenzekile washelela phuthuma, ngoba John, 1 John chapter 3 verse 3, uthi bonke abanalelo themba bazihlambulula kuye ngoba enohlambulukile. Siphila ngayo lo mpilo bazalwane, hlambuluka, phuthuma, uzozabaleka umoya ongcwele, angaphinda buye. Funa ufe ngoba amafutha okugcoba kaJehova sekhanda lakho. Mhlambe ngokuvuma kwenkosi kusasa sowachaza la mafutha okugcoba kaJehova sekhanda lakho. Lawa azokwenza ukuthi ufe. Khumbula bantwana bakwa-Israyeli, Isaiah 63 verse 10, bahlubuka, badabukisa umoya wakho ngcwele, waphenduka isitha sabo, walwa nabo. Bahlubuka. Ungahlubuki. Ungaphumi emnyango wetende lokuhlangana. Leviticus 10 verse 7. Ningaphumi emnyango wetende lokuhlangana. Funa nife ngokuba amafutha okugcoba kaJehova phezu kwenu. Exodus 33 verse 11 Jehova wakhuluma kuMose ubuso nobuso njengalokhu umuntu ekhuluma nomhlobo wakhe wabuyele kamu kephinceku yakhe uJoshua indodana kaNuni insizwa ayiphumanga etendeni masiguqe sikhuleke uNkulunkulu wethu ngicela siyabonga sisize singaphumi etendeni lokuhlangana funa sife sisize uNkulunkulu wethu sihlale silinde wena silinde umyalezo wakho noma instruction yakho ngiyacela Nkosi ubusise lona loyo lalele manje baqinise bonke abase mkhosini vale appetite ubapha amandla umzimba exegayo uqinise bapha amandla Nkosi sekuseduze iba nabo ke uNkulunkulu wami noMusa ngiqalekisa amaphupha amabi qalekisa amandla obumnyama qalekisa amademoni qalekisa izifo moya wesiyezi moya wokulamba ngiwuthumela esihogweni ngegunya engilinikeziwe iba nabo abantwana bakho kakhulu uphendule imikhuleko yabo esikhulekelayo Nkosi sikhulekela inkonzo sikaJulayi emabandleni onke akukhonza ngeqiniso mabaphepha abazalwane besaya khona iba khona kulezo zinkonzo ukukhuluma inhliziyo yakho siqalekisa konke okumelene nokulalelwa kwezwi lakho ushilo Nkosi wabaseKorinte besibili chapter 10 verse 3 uqhubeka wathi noma sisemzimbeni kodwa izikhalo sinikezwe zona zinamandla okubhidliza izinqaba zikaSathane zinamandla okubhidliza isigodlo sesitha zinamandla okumelana nakho konke okuziphakamisela ephezulu endaweni yakho kuba kumelana nokulalela kwezwi lakho sithumba konke okumelene nokulalela kwezwi lakho ngikuthumbele kulaleleni ukuze kuthi ukulalelwa kwabazalwane sekuphelelisiwe bese ngiyajezisa ngegunya engilinikeziwe konke ukungalaleli kwezwi lakho siyacela ke Nkosi ube nabantwana bakhe ezindaweni zonke babusise baphilise abagulayo kubabiyele uzwe imikhuleko yabo sicela ngegama elinamandla likaJesu Kristu ophilayo. Jesu Kristu iNkosi. Amen. Babunzi bande ovalelisayo, ngiyaxolisa isikhathi sihambe kakhulu. Kodwa bengeke nguvale umkhuleko umoya maye ngihola. Jesu Kristu iNkosi ube nentambama enhle. Babunzi bande ovalelisayo.